Come road trip, fast.
You need to take extra spots. You need to take extra spots.
Fast, pick the spots. Guys, fast. We have few seconds and then we have to rush. Okay, SD combo on 3, are you ready? 1, 2, 3. Hold it. Now you must rush. Rush away.
Get hyper. Get hyper.
This sound. Yo, get on the case.
Da 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 sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree.